echiulendo chowawa mama ikoma simnandi taye bamona wana mwalila kuti siya pauma siye echuma china tachonse ntenda inasakaza achibara tango na isi anayamba pokuti sala school fees kuti soa mama munafutika yeah mami sikomo inu amai yanga sikomo chikondi chanu sikomo emlungu yeka kudaritseni
Chikondi chanu sikomo Emlungu yeka kudaritse